ubwa mbere abarundi bamenye iki bumenye yuko uburundi buri mu ngwane z'ubutunzi dasanzwe zimwe bita crise économique abarundi babimenye na leta ivyemange uko nta kubihisha na wisha inzu umwotsi inzu iri kirashe kandi izo ngwane z'ubutunzi yo crise économique novuga ko ari nk'umwimbu w'ingendo mbi mu bijanye n'intwari bereye gutunganya imigambi ibiturire gusesagura amatungo y'igihugu vyatsindaro cyane muri iki gihugu umwanya munini ivyo rero bimaze kumera gutyo haragera igihe abantu bimbura ivyo nyine uko izo ngeso zaciye zituma haba iki zaciye zituma hariho ibintu bikurikira ubwa mbere ubu Uburundi busa nuko ataca ubushorera hanze ubugira kabiri nta fashanyo burunka zikwiye kandi muzikeneye nta bagwiza atunga binizi mitaye muri iki gihugu cy'Uburundi agagara kandi nko mu bindi bihugu nta barukera rugendo bagendera Burundi cyane n'ibindi bihugu ukaraba nta bundi nufise uburyo bwo kwemererwa kwa kanidemi hanze mu gihugu byo hanze kugira ushobore kuronka ifashanyo Uburundi n'ifashanyo baduhaye kubera ya ntwari bere iratunanira no gukoresha ikagarukira amahera gasubira inyuma tuyarurira hanyuma ivyo ugatusanga n'umwimbu waciye ugabanuka mu vy'uburimyi hanyuma ikibabaje no haca ikintu c'ikinyoma caciye kihaba bavuga ngo turikwije ukumva ngo mwimbo n'ubwoni janawe ngo dosesa ngo twoshorira hanze kandi ari kinyoma sinzi ko arabashaka kwiha manota bakibakaba mwimbo n'janawe kandi atari byo tubigumamo haca bico bita manipulation y'amafaranga y'amarundi kuza baraduza amafaranga muri berbe bakurayo bimvira abantu bakuvira ngo n'umwimbo uri kuraduga naho shingo bakozi bahembwe kumbe na majenerali karakwa kumbi na mahera tacafatiye kari karakwa muri berbe mbwa tukavuga ngo byose twavikoreye twahembye amakozi amatora twatunganije byose twabigize kumbe na mahera ari karaduga y'amadeni mu gihugu hagati n'amafaranga ava muri berbe tacafatiye ko katawe nico bita mauvaise gouvernance budgétaire mauvaise gouvernance budgétaire no kuvuga amafaranga ya leta cakoreshwa nabi atawukontrola amara imyaka imitanu atakontrole iba akoreshwa aja mu mapurite atariyo ukumva ingingo zirafashwe igihuruduka zije gutyo zitazitizwe neza bagashinga ibi bagasubira ibi umenga amahera leta umuntu abantu barayigina atana kontrole ivyo rero bice bizana iduga y'ibiciro bita inflation rifatira ku biki ubwa mbere inflation ifatira ku mwimbo muke uyu mwimbo muke dufise ibiciro ntituzobihagarika ku mwimbo tiyongere ntibizokunda mu bisata byose haca haba inflation ijanye n'iki nico bita kudorovye kubera amataxe aguma yiyongera hari bijanye n'aya mafaranga nyine ava mu maberbe mass monetaire yiyongera atacafatiye atamye bana kumbira ngo baronse imishahara badugirijwe ibiri kwera ngo kumbe santari karava ku mwimbo waduze amadovize ifaranga y'u Burundi rigumanitse agaciro muravyibonera rikabura ibitoro bikatugura kwinjiza ifaranga y'agaciro imaze guta ifaranga y'u Burundi imaze guta agaciro no kuvuga ko tuzoshora hanze byose ibiciro bizokamo biriko biraduga hagacaza speculation kubera ubukene abantu batavyo ariko barakora bose baje guspekira abantu bagashaka kudandaza byose bakagira gute hanyuma agacacamo ni ibintu vya capacité institutionnelle inzego ha gukora akazi kazo bose bagaca baje kudandaza ibiture bikira inyingo zigafatwa gihuti huti zitizwe ubujyu gafata nk'ingingo zagize zarafatwa twugira ibaro inganzo zifatwa kandi abantu bahanura basemerera zigasubiza ibintu inyuma kandi n'utuyongeze tuma tuyibandanya abantu bahinga bahari buhanura bikara ibiciro bica biguma ehe